Bakunzi ba PITV turabaramukije tubaha ikaze mwebwe mwese mudukurikira kuri Facebook kuri YouTube ndetse ne kuzindi mbuga bivanye umwe wese aho aherereye amahoro abane namwe nuko rero uno munsi no munsi udasanzwe cyane ubwo hano muri studio za PITV turi kumwe n'umushitsi ubwo tugiye kuganira ku kibazo gikunze kwibasira ugwaruka abakuze abakiri bato benshi barimo bisata bitandukanye ico naco sikindi nikijanye nikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi canke imbuga hwaniro social media cyangwa rezo sosio abantu benshi barahura n'ivyago bitandukanye bice kuri zo mbuga benshi bagahendwa benshi bagakorerwa iterabwoba n'abantu batandukanye baganira kuko batazi ukuntu bo byifatamwe rero nibyo tugiye kuganira kugira ngo tubashe kuronka inyishu yivyo bibazo n'ukuntu ugwaruka canke umuntu wese akoresha imbuga hwaniro ukuntu ashobora kubyitwaramwo rero reka mpe ikaze no mugime wacu no mushitse muhire uno munsi muri kino kiganiro tumuha ikaze namahoro
namahoro mwakoze cyane
akumbure kubataka kubatakuze bavuga ati yuko muri bande
ni trois médecins mugisha ndumyeshuri ufite imyaka 21
Okay. Nuko rero bakunzi ba PITV murumva yuko turi kumwe n'umwigeme Melissa Mugisha. Melissa Mugisha rero wamaze kumva icyo tugiye kuganira ko. Imbuga hwaniro ukuntu dukuye kuzikoresha. Muri make yibavuze imbuga hwaniro ushobora kutubwira icyo mutaho.
Iyo bavuze imbuga hwaniro n'ahantu hahurira abantu benshi. Bavuye mu bihugu bitandukanye bavuye mu mici itandukanye kugira ngo basangizanye ubumenyi basangizanye amakuru basangizanye ibintu bitandukanye byogirira umumaro umuntu wese aho yoba ari hose
uwo twibutsa nk'imbuga hwaniro uzi zikoreshwa cyane
urakoze cyane n'ikibazo ciza imbuga hwaniro zikoreshwa muri kigeni ni nyinshi cyane ziratandukanye bitewe niyi niyo novuga ngo igezweho mu gihugu cyane cyane ngenda araba mu gihugu cacu imbugo hwaniro ziri zimenyekanye cyane ni Facebook hariho Instagram hariho WhatsApp cyane cyane kuko ni kunze gukoresha n'urungano gose abakiri bato abakuze cyane hakabaho TikTok hakabaho Twitter harabakoresha Twitter cyane bitewe niyo umuntu akunze cyane niyo niyabona aronkera kubumenyi bwinshi ego
urakoze cyane uramaze kutubwira imbuga hwaniro zikunze gukoreshwa hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni gute rero abajene cyane abakiri bato bahora n'ibyago mu gukoresha izo mbuga hwaniro
twitegereje cyane ukaraba statistique z'ukuntu abantu bakoresha imbuga abajene cyane canke ugwaruka nibusanga bafise umwanya munini mu bantu bakoresha intuze imbuga izi rezo sosiyo impamvu rero ari abantu bakunze guhurira ko nibibazo nuko deja ubwabo ku myaka yabo ntiba baratahura cyane iby'ubumenyi burenze ntiba baratahura kuko deja ubushakashatsi buravuga ngo kuko umuntu agenda akura niko agenda abo umuntu mwiza kurushaho cyangwa ukagenda nawe mubi birumvikana ariko kubera ko bataba bazi ngo tukora gute bigenda gute wisanga mu bintu utazi bitewe n'ukuntu udatahura cyane aho gutahura kwawe kugera bitewe rero n'uko tudatahura bitewe n'uko tutamenya twisanga dukoresha ibintu nabi bigatuma tubabaza abagenzi bacu bikanatuma natwe ubwacu twibabaza dufate nka example hari ukuntu umuntu asanga avuga ati jewe mezuku jewe n'ubwenge bwanje jewe nshaka kugera aha ariko ugasanga kubera kubonye uwundi muntu abikora kukurusha ugatangura kwigabanya igiciro cha kwigabanya uko wibona ugasanga ibyumviro byawe bibaye affecte ukuntu runaka ugasanga uko expectations za wari warishiziriye ko zigiye zigabanuka ugasanga biheze ugiye ahantu utashaka kuba bitewe
nuko kuri kumbure rero iherezo ry'ukuntu usanga washitse aho utari wifuza nibyo rero tugomba kuganira ko cyane harakunze kuba ico bita ngo iterabwoba kuri internet ku mbuga ngurukana bumenyi bega uwo tubwira iryo terabwoba rimeze gute
iterabwoba rihari akenshi nuko usanga umuntu avuze uko yiyumvira ibintu dufate wewe ufise sujet runaka ni sujet iri kwiravugwa wo kavuga ukuvyumva ugatanga ivyinyumviro vyawe kubona ibintu byogenda ariko kuberako hari uwundi mugwi utabibona cyo kimwe nawe ugasanga bibaye ikibazo baragukanze baragukanze kukwica baragukanze ibintu byinshi barakubwiye nabi bitewe na n'imyemerere yawe bitewe n'ivyumviro vyawe bakagutera ubwoba nyene mu buryo nawe nyene wumve ugatangura gukekeranya kuvyiyumviro vyawe ugatangura gukekeranya kukuri nuko ubona ibintu kamengo nturi umuntu mubandi igiterabwoba rero rikunze kugira ingaruka ku vyiyumviro vy'abantu ku myiyumvirire yabo kuko bibona kuvyo bashaka kugera ko no mu kibano nyene nuko nyene babaho mu buzima busanzwe ego ibyo birakunze kugira ingaruka nyinshi cyane iyo terabwoba
kujya rero dukunze kubona ugasanga hari nk'amafoto y'umwigeme ubwambure bwiwe buri kuri social media kuri réseaux sociaux ugasanga nabantu bandi bagiye kubi publier cyane kubisangiza nabandi biba byagenze gute
akenshi bikunda guhera ku mwige mu bwiwe canke ku bantu bamuri hafi kuko deja umuntu aja ku recording kinavuga ati je ngo mandagi posting bimuvuye ko bimuturutse ko cyangwa ugasanga n'umuntu yagisangije bitewe n'impamvu runaka we n'inyungu runaka ashaka canke nuko abona ibintu ugasanga arabitambagije ahantu hose ugasanga nk'umwigeme wo mu Burundi wowe ufise nk'umugenzi wawe canke umuntu musohokana ukamurungikira nk'ifoto nawe akaca avuga ati uyu mukobwa ibintu yigize reka nanje ndayitanga ugasanga bigenze
gute ariko kenshi ngaho usanga ari we aba yayigusabye
ya hari gihe ushobora kwivolonta wakayitanga cyangwa ugasanga bayimusabye cyangwa ugasanga nawe ubwiwe yashatse kubishira ko bitewe n'icyo ashaka kugera ko ego
hariho ibikunzwe kuvugwa yuko hariho abantu amafoto bashobora kuyakoresha ibindi mu gihe bo barondera inyungu akagusaba nk'ifoto yawe y'ubwambure wamara kuyimuha akacavuga ati okay ngenda yishire kuri social media nyimba utagomba ko ndayishira ko urama amafaranga ivyo navyo ubivuga kwiki
Ije najyo ubwo nabwo nubundi buryo bwiterabwoba kuko deja birazwi ko biramenyerewe cyane cyane mu mico myinshi ko gushira ubwamburiro bwawe ari ikintu kitoroshe ida muri famiye yawe ubwawe uba wimaramaje ubwawe hari ukundi kuntu bagufata hari ukundi hari indi shusho baguha nimba bakubona nk'umuntu mwiza bakubona nk'umukobwa afisi yashaka kuja birahinduka mu isura y'abantu rero iya koresheje iryo terabwoba ryuka akakubwira ati je ngoma nkora iki kubwi inyungu zanje byanse bikunze uzokora ico ashaka byanse bikunze uzomuha amahera ashaka urumva rero ibyo navyo ni kibazo cyane gikomeye cyane cyane gikunda gushikira abigeme rero niyo mpamvu abakobwa twagakwiye kumenya abo duhaye amafoto twagakwiye kumenya uko tugenda twagakwiye kumenya ibikwiye kuja ku mbuga nkoranyambaga cyangwa imbuga ngurukanira bumenyi cyane tukabimindinga you know yeah
okay murakoze cyane tukiri kubigeme nyene hari abigeme benshi usanga bavuga ati ngiye kuronderera umugabo kuri réseaux sociaux urabonye umuntu arakwandikiye murakundanye anapanze mbere n'umugambi yuko muzokubakana ugasanga hari ibintu unamuha canke akaguha ariko mutazinanye ariko amaherezo akaba mabi biba byagenze gute
ibyo byose biterwa sinzi uko ama ekonomi agenda atandukana mu bihugu niko usanga abantu bapanga uburyo bwinshi bwo kurondera aba bazokubakana abantu bavuga ati jewe sinshobora kubakana n'umuntu ngaha bitewe na ekonomi mbi yacu n'ukuntu ibintu bimeze ubuzima bumeze akavuga ati rero jewe nshaka umuntu wiyo rero ivyo navyo rero bituma umwana w'umukobwa n'imbere y'uwo muntu avuga ko muzokubakana uboneka nk'aho umengo uri greedy sinzi nimba wumvise nshatse kuvuga
ofise ubukunzi bw'inda
uri desperate warihebuye ku buryo wumva ko uwo muntu nutabanza kwerekana ibiri privé atazokumva kuri attractive atazokumva kushamaje rero ivyo rero bigira ingaruka cyane kuko deja biba bisaba ko utanga ibirenze biboneka biba bisaba ko utanga ibirenze ubumenyi imico myiza kugira ngo uboneke kushimwe kugira ngo uboneke ko uri umukobwa w'agaciro umukobwa agezweho nuko navuga
ariko birashika naho ugasanga abakobwa bifite amafaranga bariko barayaha tuvugiye abo bitwa ko bakundanye yuko bapanze imigambi azokubaka inzu ariko amaherezo ugasanga wa muntu yaramuhenze ivyo byo uvyumva gute
ico ni kibazo vraiment kigoye kandi kinababaje kuba uri umwana w'umukobwa wararondeye waravuze ati jewe nshaka ko bigenda gutya ariko ugasanga biheze uri kumwe n'umuhungu basi wovuga ngo ntari kuri rwarugezo nshaka reka ndamufashe kugira ngo twubakane ibyo rero birasenya imitima ya benshi kuko ubwo nabwo n'ubusuma n'ubusuma ni n'uburyo bwo kunyuzura umuntu kuvuga ati jewe nshaka ko bigenda gutya nkaguha amahera yanje ariko ukankorera ibidahari ibyo rero nabyo biratitura icizere mu bantu biratitura uko abantu babonana cence ca mbere kuko deja ntuzosubira kugira icizere mu muhungu ntuzosubira kumva ko hari umuntu muzima gihari ibyo rero birafekta n'ubuzima bwo mu mutwe kandi ugasanga umuntu abayeho yigunze umuntu abayeho ufise ikibazo cyo kutizera burya no kutizera abantu na hari giye bibari ingwara rero ni kibazo vraiment byategezwa guhinduka buri wese akamenya ati reka mbe faithful niba naremeye kugira n'umuntu gupanga ibintu birebire reka tugeraho dushaka ego
urakoze cyane kunsiguro uduhaye ariko kandi ikindi kibazo gikunze kuhaba abantu barapostinga amafoto yabo barapibriya ukuntu babambaye neza ukuntu bafungura neza ni gake ubona umuntu yerekana ibyo yafunguye bitameze neza kenshi berekana bari mu bubare buzimbye mahoteli azimbye bambaye impuzu nziza ugasanga rero izo post zirabonywe n'undi muntu kumbure atifashe neza mu buryo akaca yumva nkaho mengo we yarasizwe inyuma mengo ntari ku isi nk'iyabandi bariko ibyo bishobora kwafekta uwo muntu gute mu gihenzera
deja iyo ubonye abandi bakobwa bari mu runganwe rwawe babasha kuja ahantu hameze neza bakambara neza amafoto meza wewe icambere cyo kikuza mu mutwe ni naratanzwe rero muri uyo mwanya umukobwa abonye gutyo icarice cyose yo gikora mu gihe yumva ko yatanzwe kugira ngo nawe abe ku rugezo rumwe nabo bakobwa abona abe ku rugezo rumwe nabo avuga ko babayeho neza kandi ibyo navyo imisi yose bizanana n'igiciro kuko wewe deja ntuzi cyari kwarakora kugira ngo yicare hajye ntuzi cyari kwaratanga kugira ngo amere kujya meze rero wewe rero ushobora kuja mu nzira ukaja mu nzira mbi uyu munsi ukabona uti abantu bakabona atabayeho neza meze neza ariko nyuma kazokugaruka ibyo navyo rero deja birakwica mu mutwe bigatuma ubaho ubuzima utashaka kubera kajya kavuyo
ugasanga ufashe n'inzira itariyo ngo bikunde nawe ngo ubereke yuko
abandi bikunde ube nkabo bikunde ugere kuri level bariko ibyo rero birafise ingaruka nyinshi kuko aho niho hava inda zitateguwe aho niho hava ingo zitateguwe kuko deja je numva ko urugo ari ibintu wategerezwa gupanga ukamenya ngo je nshaka iki je ndondera iki mu mugabo je ndondera iki mu mugore urumva rero ibyo rero ugasanga bigize ingaruka ndende no kubana uzobyara kuko deja babayeho ubuzima buri unfavorable ntibabayeho nyine uko bashaka ntibafise ababyeyi bashaka ko bagira kugira ngo bakure neza bamere nk'uko bashaka kuba ego
mu kurangiza kino kiganiro cyacu rero impanuro woha abigeme be bapostinga kuri social media ni gute bo byitwaramwo mu gihe bariko baramamaza ivyabo canke ukuntu baganira n'abantu batazi kuko benshi n'aba escrow barabamwo bakabemerera ubuzi ntibabubahe bakabatwara n'utwabo ni iki kiwo babwira muri make
ica mbere nobwira abigeme no kubanza ugashishoza ukarondera makuru ku kintu giyemo niba ubonye umugenzi wawe ariko arapostinga banza umenye imvo n'imvano banza umenye uri ko arasponsoringa ubuzima bwiwe niba ari we ubwiwe ariko arabusponsoringa vuga ati go ahead courage niba uri kurakora amanywa n'ijoro niba uri kuravunika kugira ngo ubone uronke ubwo buzima ufise uyu munsi go ahead vraiment ni byiza ni iterambere ryiza ariko nimba ubona ko uwo mwigeme ibyo ariko arakora bifise agakorwa k'umwijima kariko karabiherekeza nshuti yanje banza ugende bukebukwe nyugwa n'ubuzima ufise menya ko ibishashagirana byose atari inzahabu ikindi umenye ko ufise agaciro ushoboye kandi ibyiyumviro byawe byoshigwa hejuru mu gihe biciye mu nzira nziza murakoze
akandi kajambo ka nyuma kuri bajya usanga bandikirwa n'abantu biyita ngo ni ba first lady ngo umukuru w'igihugu ngo umukuru n'amashingamateka bakabemerera ubuzi bakihutira gutanga amafaranga ariko ugasanga amaherezo abaye mabi ni iki wobabwira
ubu escrow bwabaye bwinshi abasuma babaye benshi icambere cyo banzu rondera makuru iminsi yose mbere yo gukora ikintu banzu baze ida ntiwihutire wobwi wawe kucutanga amahera banzu hanuze ubanzu hanuze abantu temwe mubona gute ibi bintu banzu je cyane cyane nko ku bantu bafite amatelefone yama smartphone biroroshye kuja kuri internet ugatyping ukavuga ati mbebe ibintu nivyo urumva ukamanza ukamenya makuru ati iyi offer yatanzwe ryari ibintu biriko biragenda nabi nimba wumva uzazaniwe biranoroshye no guhamagara ahantu muri limitere canke hehe mukamenya ngo iyi nimero canke ukarondera uburyo bwose bushoboka kugira ngo umenye ko amahera yawe utari kuratagisha ubusa cyane cyane kubanza ukagisha inama abandi
Reka rero tugushimire cyane ku mpanuro n'umwanya mwaduhaye twibaza yuko ikindi gihe twabatuma ko muzokwitaba akama kacu Nuko rero bakunzi ba PITV mwari kumwe na Moses Angelo twari kumwe na Melissa Mugisha umushitsi witeka mu gihe twako turaganira byinshi kubijanye n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi social media cyangwa rezo sosio ukuntu ushobora kubyitwaramwo bakunzi ba PITV turizera yuko mwashoboye kunguka byinshi mufise cyo muterera muje muri comment mwandike mugire like mugire na subscribe hanyuma mu partage ibiganiro byacu bye bye na ubutaha